has spoken to wind and sea. He has shown you and me that nothing can stand against him.
Et si Jésus a saisi ce obédi une fière du assemblé en s'en ayant ni hou ni se, ou dit une fière du assemblé en s'en non. Soit de ben y pas pour moi, c'est de onyango panda. Nane kra ne pie fri ni mu na okoye adwuma o baabi oye adwuma ni wie no na ne tie no okana san eden wo munye ba ko eti so oka so ye jana wo boa
Voice of Healing with Prophet Francis Kwate. There is power in the blood of Jesus.
There was sick. And there are no pay. Sene wodi ehiam na wurade wo bekyerekyere yen bekenye ho nyame ho konkron beshi amama biya dwunum ne ante kyeresem yase me hu ani munyam mo asum dwue ntana yen so nenso shira yen ewo Yesu dimu amen.
Ene mebekyerekyere eniyema bi ani so kakra wa ha wani agye abonsam kese ma urade enti ene menne oba besua di enti a nipa binom ba urade mu a omo sanka nyame nhyira ubon se di ode bae no stila no ana oda so wom ohunun sisaye bia adenti ene ma ne basa se wo honan mu a ade bia ohun a wutimi profusa konya ye fentem wutimi profusa wo ye tan wo beka ne ntem nanso se ko honhun mu a honhun no ye ohun akonya se e fentem ana ye hunu de enye fentem na ye mu bebre no ade a meye tosini eno na na mebe ka kire wo no wagina ye amon wo se mechi e wa bedi no wo sabe ka niema bi a wo hwehwe wate ase menimusa wo ba no wo de ade so na e bae wa ma na hunguru so esese urade fa me so eyi wo firim na ansa na obetimi a firim no Jesa mechira okwan na mawfa so. Nyasa obaya na wonsaka da bi. Esese wuhu. Enyema bi ansa na nyame dia ma. Ye kase onyankopon a. Babu se oye honhom. Na ne honhom a oye no. Enye nyankopon ko a na ye honhom. Ye wo ahonhom fi. Ani ewo onyankopon honhom. Ani ewo nipa. Ayewo atiasefo asase so. Eye niema miensa. Sane wiase netie. Eti niema etwe ho ahie nyina no ese. Sane niema miensa yase. Onipa. Onyankopon honhom. Ana ahonhom fi. It is a uba asase so a ade ba ko a ehu pa ma onipa ne se onipa ne nyankopon benam na onnim na kwan amino onipa bi ne nyankopon nam na onhunu kwan a nyame fa so ne ne nante ehu si ade bi ewo wi ase na enuna ejidifo bebre ahwe ase wo mu emu asofo emu ho ahwan wo mu nyina ahwe ase e wo sa kwan ni mu wo mu hunu kwan ye fa so a ye ne sa nyame ne nam nti ofi sese wutimi kenkan twresem no na wo prichi dia na kyesa wo ni nyame ne nam da bi enti sa ye wo nyame nantie ana ye wo nyame akwan enye baako the ways of God and the word of God. These two things, you know, move together. Move together. Move together. Because move together. And anti boom. And anti boom. Sana di na koye. Nyamia sem. Nyamia kwain. And anti boom. And anti boom. Uwe la sa sen. Adi ba sem no wakain. Se. Adi ano. And anti boom. And anti boom. Bebe chilewo. Neme biye wajinim. Hallelujah. Se uji Yesu di wia. Ne se wote wohon. Eme ni wia. Nyamia samone diye. Nyamia domu wako sku kakra obe timi akanye bi. Obi kwa mko sku otime kanye. Inti enono eye easy to know. Eya dia onipa bi enim obi kura enkwa sori enso onim kyeresem mu ana meboa meboa obetimi akotu kotu kotu enso onsi aso dem da eti the word is important but ansana word ne be important not the ways of God attached to the word ansana important ayesa wo kain ne sa asem ne nya djuma gese na kwan ne be kasem ne ho ansana asem na ya djuma. Mahuni yabechira no. Amen. Amen. Yabechira hwa na enti ase. Anase obi wa asem bibi sa omisa. The person obi a ti ase ye. Ti e bewie no. Obi hu sa na wadwene a eda wutiri mu nyina sa wutie dia na sesa.
Papa me pa chao. Si ehwe twro no mu a. Baabi no ka se odena kwan a kire Mose e ma ni Israel fo hu ni ne ye se se wo ka se nyame asem ene na kwan e toda e nante bo e toda so a e nante mu enye nyame asem ene ye di hu nyame akwan.
Amen bo nsam kase ma no. Okay si si asa me frau bra fa nsa koso ka e mu a e ye de ba asem na me kan e se ye asem ba de me kyen so ye de. So what you say? What you say? Me kan so onfa ne sanko so kai mu a eya asem na me ye dai. Ana ba bi okwo no so ye dai. Eya kwan enti asem ana dai e kwan. Asem ana kwan. Na asem no de nipa bebre ya som na akwan na kwan no eno ne ade asese agidifo ne ye hu. Ne kwan no. Ne kwan no. Eno na se wanfa mfiri soro amawa o sentimenka ehunta se me wo mu no obi atena so de mu finse ya bebre onimo nyankopa kwan wonti bi da omo ho wada de onimo anso ne ye ekopriti opriti nyame asem wi a kofie ente sa eti ufa asem no sa na kan a eti se de obi kan ne sa book. But adi ebema asem no etimi aye spirit eye ways of God nyame akwan ne beka asem no ho a na asem na bedane honhom but omati ase wo kain ni se ya eye asem adi ebeka ho a man asem no beye honhom eye na kwan ni mienu kambo mu a na asem na beye honhom. Question bi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristo moja no. Kwa la so famo ho. Okay. Ya beto aso. Na ya hwe. Ti na kwan ne ba ko na me ba be kire wo. Aka asem a wate no ho. Unya fa kwan ne ka asem no ho pe. Na afei wo kosoro.
Amen. Amen. Okay, kind. John chapter 15, verse 6. Or say, so be aunt and me mua, or tony chine, se abain. Na uwu. Ubi aunt and me mua, or tony chine, se abain. Na uwu. John chapter 15, verse 6. And he is saying, now, kind to us, was he? Now, Obuabua no di gujim. Na eshe. 7, verse 7. Or say, Samutinami mu. Na men Samutinami mu. Ah. Mubesre bi biara a mope. Nebeye ho amamo. Samutinami mu. Nese men sem tinami mua. Mubesre bibiara mope. Na ebe yeho amamo. Okay, mi baby some question. Enye ahani baby a wedi kamba sorry. What nanya mi mwache? Enti asama yesu kai. Enye ma ubi sano won saka. Aha. Aha.
Epa cho me saka pa.
O saka
pa.
Why be him? Do you have a fear at the one on saka?
Epa cho me sanka.
O sanka. Mo. Why be him?
Yes, mo.
O sanka. O sanka. O ye heni pa o sanka. O sanka. O ye ti me bechelo wa di ye. Adente na ye sanka. Question. Another question. Adentra. Aha.
Rimba so your first seminar na yemfa kwan ni so.
The first seminar na yemfa nyame akwan no. Won semma no waya de. Waya de pa your first seminar na na kwan ni nka ho. Na kwan no ebi ni sen edoso emu ba ko na mebebie so akere. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Nyame som anase Kristo som ye kase osom a se obi som obi to worship obi som obi nyame som ye som nyame na empem bebre no ani eto sini ewo niyama bi hun. So kenkan John chapter 3. Yesu kan asem bi. Verse 6 no ose de ofri honan mu no. Owo no ose oye honam na de ofri honhom mu no ye honhom. De ofri honan mu no oye honam de ofri honhom ye honhom. Mane nya wo nwanwa se meka kire wo se etwa se owo foforo 8 emframa boko faako a epe na wote ne nka na wonnim faako a efri ne faako a erekro sara nso na wonipa a wawo no honhom afri ne tie ahane na yesu kasafa onyankopan kwan a ebeba beka asem no ho na okasafa onyankopan kwan a ebeka asem no ho se onipa wa wo no honhom no se de mframa ba wonhunu se de ba bi e fre ni ba bi e ko no obi a wasema wo honhom no sa na wote ye wonhunu kwan ofa so ye adwuma no wonhunu mu ye eso no wo ye adwuma amen
amen
na ye wo Kristo som no ye wo ahuntasem bi wo se ye kase obi e be ye Kristo ni a ade nyame kiri ke se pa wasasi so eka na sade ho ene se obi ba be di onu nyame achi na na dwene se obehwehwe ne tamfo
amen
Amen.
Me sense subiem. So obedi nyame achi a ade nyame mpene se. Ti odi ba hen se se wo hu obi a wo ye wo. Mati ase e.
Anio.
Yesi Kristo som. Yebesom nyame, yebesom che se yebedi na hyade ye so. Yebetie ne nsise ye so. Ye de ye ho beto no so. Sa line no se ukro so efiri ho na uba se uba hwehwe de wo ye wa nyame be me ne hia wa kwesi awiye asembie no obisa na ode be ma na me bebiem kakra ama majun mo bie. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ade nyame mpene se onipa kwa bisa mo ho
anio
mo tie me
etie wo pa
e kana sam ho sa me enkwa bisa ompe e bisa obi biara okwa e bisa ne hwe ne yofo na yesu ban ne yesu be kan sam bi wo si enkofo o mo haye mpo no ye mompa ye enhyira won ye mompa ye ma won en konfo be na omo haen konfo be ya ya tamfo a omo haen no ye mompa ye ma won ye nhyira won etise wo ba Kristo mu a me se are nkofo bebere amani pa bebere akafom e wo honhom mu etise wo be di awurade achi na wadwen ne se me pese obi ka de wo ye me de kire me a wo ka kire wo pe wa ye ba fan honhom mu wo kra na ye ba fan the moment a obetie de wo ye wo no wo ntimi no san nipa ni biem kusi se obewu it is wo ntimi a no nipa ne de a ne nyame asem wo kan no wo ka ho bi. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Wo si ye no ya tamfo ni mompa ye ma won. Edi sa wo no wo mpese wo behu se wo tamfo ni a nyame mpese wo be bisa. Ne mom de nyame hwe ne se wo be som no. Efise ye wo ya tamfo ni wo ye jifo. Esi ya tamfo ni ye ne a ni ye jifo no so ye den. Achi ye. Ye jifo no ni Kristo. Hallelujah. Eti no sa wo pese nyame boa na die bia wo be bisa no ode be ma wo kan ya na ba nyame mepewe no ode ama wa ense se wo di wadwene ko watamfo so na emom mo wadwene nsi Kristo so ne nasem so so mo sema ti ase moment a wo di wadwene be ko watamfo so no no anya nyame fufuro bi akase nyame a wo som no ho ebise sa watamfo no kura no ne ho adwen ne dɔso sin Kristo ho adwen wo mu wutime dwen ne ho mɔ ana waye mi sei ana waye mi sei ana waye mi sei nyame asɛm ba kokora ni ne mu but watime abisa bisa ko hu ne sɛ ne ma me nua ba baako na ɛyɛ no ti sɛ nipa ne de ɔyɛ ne tamfo kɛseɛ sɛ nipa ne waye ba fan wo nkɔ soro bia mu adie bia ne obisa nyame a ɔde bɛ ma wo yɛnsom nyame saa saa nkɔfo ne nsom nyame. But they are worshiping idols. But we name. Amen. Amen.
Amen.
Tinasi. Kresi mu. Shushu efri surukosi fomu. Senyamini pebi bai. Muntieni yeo. Ama siwobi kono ho. Emu eti mi kachense. Wuma amina yebe ifono wa yeo. Unguzo vika vida. Etuka ya satam na humfini ho.
No
muo ho. But. Enye sani eni nyame nante. Etu obi biara o ten na so. Si o pebi biye tiye di oye nono. He. Sanko fone bre papa. O fofo na o bebi sa. Radio su o bebi sa. O beko. Chase. De biya no diye. Den esi nenimuni se. O be chinchin no apu o biya oye den. Oye no. And that person is zero. O nye ye. De biya son hon chire no. Question.
Yesu moja. Papa, wacho mbe se mbusa se, sebi ya makuwa soro bebi na udifo na uhona afrema kache mse. Mishem huye unipa usume suhua. Enje anuse luma se di nyami pufu obie chiana.
Me, obia tira mena sebeye so many years. And yet me as man of God, Master Dian said to me, Tim Catcher, I say, where are you before? And yet, Master Dian, no. Median says, somebody, I'm here, some of now, tina ye. That's all tina ye. Sabe, for no timing a day, and your own yoshi.
Bowsome.
Sir, or catch it all, sir. Tio, Mimenka, yes, I mean, who knew he? Met me no one and Tim Finch, every man can hear each other with that. The American flew on a yaka, maybe canoe, and a bema who are tall. Some meet me point, he says, he's here, baby, and you're a petty medi. My fruits, he says, and my hunts away, and there you are. May catch us so ni peppy and walk out to me as a son, why didn't say, I'm some American, meboa, and I'm a boa. But that day, no, so I may catch you or say, when there you are no. Sadana, and a damn, maybe do some. If you say Nipana by your damfo, Cassia, I was as his wabber boom was sitting him, a 2.9 to a Nebekatana Obeuno, now that one semi gym. It's Yamia Quino, and Yan is say, Yer catch it or say, Ubina yo. Yes, you say, Samo Domia, Muni Masha, dear so. Mumma means Samon Tina Mumu. Mesumetene mumu. Hallelujah. Hallelujah. Eti me, ifisa meje uradi di yeno. Since, wintimi isame honkom. Wintimi, una osu uka, usha, uwe timi ahemiya, omu intimi kami huwase, misasiye. Ifisa, enyano na medebae, maanfano amase mebebe tiye, se, wena yemi, but, the Medeba and the Sir, as a semi-timber Fenya, mea Samono, Namia day, me disuper pepe, me ye we are, why any bay for bit me, William's audience have come. And I answer, dear, Yamia Samoni Empe, as I said, there be a hood, dear war yenum. And Yanum, no quassam, I may catch a home, whom I summon, I may catch it all. Sir, Umma, who cry Masadia and Eboa Kumwa. Unye ye biem. A dear friend in Yaminsira, one son can be that. Would ye, so winnim cophobia muchinchini pa? I am here almost by a dianum be declared na bom. Yamit me twa tomanum be bea hochere na danso. As the bea will say, one nam or pedia or yeno, or pedia or yeno. It is any mana a cosono, a canny pebby bri a good fiasse. But woman who know. If the moment I may say, Nyanum, Mimi Yenipo, Same who pass a duye na yemi, na met me a do duye. What to be that? Wint me, it in Yamin some fast adiana, and can it na jumaho, while Fan cana someone say, Yen ye ye, one now, one moon yet, and fanchere. Because Nyamin was so or not Masadian ye juma, a crabby brebeira. And they say, Nipanyan so precon. Ubiya shashadi obeye oye no. Ubiya mpeso adenu hoti nyamiya semusu. No hoti nemu. Ki 24 hours eno. Ubiya pre. Mwane yemi. Mwane yemi. Fadi oye oto nchen. Jani kwa ojifuoni nchen. No obeje uwoti asye. Ojifuoni juwa uwa hao. Mwai ojifuone si nchen. Na mwai hedi oye mo. Ojifuoni su jenwa chene. Sase bra. Or ye wa ye you are your friends, so bear me too. The way you'll be a mess, son, was it there be me pedi oyeme, the oyeme na me reno. San as se say Christosum na koye. It's ya ma o here. Et a Christopher, so sir. And none idea what you be bri ya bet you the nipper. Ebi kwa wa tibida. Ya catch you as they say nippan wants some da wakuma so den. Wano no oye o. Yifri wakuma so. Enyo anu na oyeo. Babu said oyeo bonino. Anyway. Obon sam. Ose. Onu ofim fiti aseye diye. ɛyɛ bɔne wankasɛ nipa ti deɛ wɔyɛ wo no ɛyɛ ɔbonsam ɛti ma ho kwan na kɔ ɔgyefoɔ no nkyɛn tie n'asɛm dɔ no di n'asɛm so obeyi wo afiri biribia wo biribia bɛbisa bia ɔde bɛma ho question
Yesu Kristo moja no yɛda nyankopɔn ase sɛ yɛ papa akyerɛkyerɛ saa deɛ ɛsiane sɛ akɔbi mu da sɛ ɛba ne saa no a ɛyɛ sɛ wiase kakraka bi ne som ka ɛbɔ abɛn koro a wɔ nte
wonya hu deɛ ɔyɛ wo no
a sɛ
na woadwe nyinaa sɛe
na asɛe woda a wo ntome nda na ɛyɛ bɛden kɛseɛ ne som kyerɛ sɛ wotumi hu sɛ wiase no ayɛ ohuhuhu na yɛ musuo kora side w'akyi but yɛbɛdi yɛ papa akyi ne nkyɛɛ biaa saa nkyerɛkyerɛ ne ɔkyerɛkyerɛ yi ɔkyerɛ ne yɛfa no nkakra 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 ɛnnɛ yɛhu yɛyɛfoɔ no mpo a sɛ obi na ɔka sɛ yɛyɛ no a yɛbrɛsi no ɛsan ma ne encouragement wɔ nyamem na wɔasan nnipa korɔ no abisa wo sɛ na ɛhe fa na ɔkɔ asɔre mɛso mɛkɔ ha asɔrfaw mes ɔsɛ ɛne deɛ asɔre ɛsɛ papa bi na ne tiri mu dwene fitaa no a yɛ ɔbɛ ɔsɛ ntra nti moma yɛmfa asam no but yɛprate see deɛ mehuyɛ ni ae sɛ adesoa de no afiri hɔ na mayɛ firi ɛno nti sɛ ade bi koraa akyere so a ɛmba ma adwum sɛ menka nkyerɛ asɔfo bi na ɛmba ma adwum sɛ mensoso wo nkyerɛ wo biaa na mepagya m'ani hwɛ christ na meka a mɛkwa na adeɛ ne wɔ hɔ ma me amen
sɛ woahu asɛm a meka no amen kwada asofoɔ mowɔ hɔ mom afei na yɛawo mo foforɔ nti na mekyerɛkyerɛ mwei no o mebue m adwene mu nti saa deɛ ne firi hɔ wie a wobɛyɛ firi sɛdeɛ nnuabaa ne ka no wobɛhunu sɛ ɛfiri sɛ woho the moment a honhom mu no sɛ obi ka kyerɛ sɛ edua na ɛyɛ wɔ a wode w'adwene kɔɔ no so naa no na onipa ne kra bɛtena wo kra so so ɛbɛɛfu na ɔyɛ wɔ a afei na ɔbɛyɛ wo mmɔɔ mepakyɛ womate aseɛ ne kra bɛtena wo kra so nti nam sɛ woyɛ bafan no ɛti honhom no wɔma mutie saa nsɛm no nyinaa yɛ bafanfoɔ hwɛ sɛdeɛ bafan si teɛ wosi faako adwuma bɛɛ na ɔkɔyɛ nti wobɛhu sɛ wɔn soo no ayɛ kripple wɔn ayɛ bafan na wɔn te hɔ nti ɔsɔre a 24 hours no bafan biara dwene sɛ sɛdeɛ obi bɛkyɛ ne sika na ɔde adidi nti 24 hours no wayɛ bafan osoo no ayɛ bafan na wɔte hɔ ɛna de adeɛ baako pɛ na wɔte mu adwene ɛne sɛ saa nipa de nyame nku ne ma ho nyame asɛm nso so ɔmpɛ ɔde bɔnyɛ ne ne wuo. Eti wo mpae na wɔnyɛ dɛn wontie ebi nso mpa na nyɛ ɔno mpo na ɛyɛ wo na nipa ne kra na bɛtena wo so nti ɛbɛtena wo so akosi sɛ wobɛwu nti ɛma wo nyɛ firi biem wɔ asetena mu nti sɛ wɔso hwehwɛ nyame akwan a the first thing ne sɛ sisi w'aso ɛwɔ saa nsɛnsɛm na ɛkɔ so no ho wei na ɛyɛ wo wei na ɛyɛ wo wei na ɛyɛ wo wei ayɛ sɛ wei ayɛ sɛ wei ayɛ sɛ wotie saa nsɛm no a me nua dɔfo a wotie me wobɛtumi ayɛ ɔyeraba efisɛ sɛ nyame biebie adwene mu na wɔbiebie kristofoɔ adwene mu a kaa bɛhu nsɛm a ɛhyehyɛ sisi yɛtirim kaa bɛhu nneɛma egu yɛ adwene mu kyerɛ sɛ nipa ho nsɛm a yɛatietie hyɛ yɛ adwene mu no ewia ne asan deɛ bɛtena sɛ ɔda mu sɛ yɛde ba bɛsɔre awurade amen. Are you hearing me somebody?
Yes.
Are you happy today?
Yes, I'm happy.
Okay. Uh-huh. Wabra, how we are now the kwa ha? Hye. E be wi o Satan na nia te papa. Na nia te o. E kwen e be fa so ni pa be yira de. O wo ho 300% strategy. U be hunu se ni pa na e kan wa yu, e so na o kan de wato amene. Uh-huh.
Yesu moja. Papa mpa che o. Ene wa bi en service wa che ye. Na idu ble bi so a
asofo no ebi kasa omo mi ehu se yifi abusua na se abusua no bia na ye abosonsom nema na wa abusua no e na nyame nam kristo so wa yi mi edimi aba kristo nchen enso edu pe empe bi no a itimi jira bom pa ye se ye bom pa ye akoye abusua no me ni bia ye wachi mi yi di eso ana mi oma mi hu nyame enu nyam It may be some pie. You see, as one man who said, Namesi a more empire may attend. In Tidam Bissas, may a whole quine say, It may be some pie. At the
court, I may wish you, Monsieur Mano. Sir, my can of a preaching beam. A cassa no mea. A cassa no mea. A young bosom in a dominipa. Nyame na dominipa muntie pa se yakacho se numi bi wo fia enye abosom no ene domem mo na emum abosom na unana no kofa ne ba na nyame domem mo what you say nyame asam se so no anumi obi a obi entime no me no enti abosom ni kwan se ye dominipa enkoma se ni pa nyina so bon sam otumi e de kase ni pa me ka kire osen kanipa ba kokora ntia sase so benyame amfa sa tumi na ma won sa tumi ni nyina wo nyame ho etisi obi firi na chi kosum nyame fofura obi ye bone ya na nyame na nkasa ye den adome no etide ye mompa ye nyinu me firi ye so se me bompa ye no me wo me fie firi ho enye ye ade a no me etimi sesa no me pe ene se nipa ne besa cha na dwena babra bo trene na nyame ayi sa no me na yeden efiro no aye ni nhira
amen
ele so bi ka cha se no me bi da ofie na me hu se enkonya ofie no me bi enya honhoma na de to ho eye no kure nyame de otwe no nkunu papapa obedome mu eye no kure kan ba nya honhoma ne na dome ye eye nyame na ye ye It is the only thing is what Jane Sachirano and the man no man a bad day, a bayan shira. In Tianana Radica chase the affairs, I'm open, I'm a bit see. And some are making ya. Or seeing Shira Wayne in Abamoso. Okay, kind qua 28, you know, determined chapter 28, you know, or says, went in so I know me, Babaso. And yet, will be our chin who free Yamia Sam who be in Yamedomeno. Oba ho anu asira wo sa na wo ye no enti ahonhomone abayifuo abayidom ampaninie wo muni tumi a yade tumi nipa nome efiri nyame nchen ana wo sane ku nipa so enti sa ahonhomone na ye ni omudi asie ne wo ma defeat a christofo the reason why ne se ye jifu no ye nka nkone nchen ye nemomu yakoma ne adwe nyina kosi atamfo no so ana wa me wo jefo no so e bede no waje wo se se wo si wo ye kristo ni wo jefo ni kristo wo so kura no nyame asem kura ni omuze se kwesi akwa bekwa sori won kwa sori but e duru jwada na e brenda obekom pa bo no akotie di oye no so ohun di akoye ye bompa ye ye mo ye nkobompa ye hwehwe di oye ye ye bompa ye tia ya tamfo ahonhomone a eni edi asie naturally ewo ho na se gwe na ye we na ye we na ye one de enuanom awurade mwe madwirim na monte twresem yase mame
amen
na edi ni panya papa edi ni pa bebre ko oseyim yose kristo sum na ntisa wo yire na ye o ukunu no wo ye o sa we na ye o sa we na ye o sa Debi. Amen.
Amen.
Yesu moja. Yesu moja. Da Yesu wasi. So nyakopon anapai wesan emunya mu na. Odine hintasem nam na kwa so na odema anapai. Na ne ye ka Yesu ho asem. Na ye nchi Yesu Kristo. Yesu kwa na nafune any him for.
Ine bon ye for.
Who can come Matthew 11, 19. Wasu ni pa banu by odidi na onwe na wasi oni pa banu by odidi na onome na osihwe odidifo ne nsanofo ne tujifo ne nibonyefo adamfo nanso nyansanam ne nyuma so dibim
hallelujah
en chinu nyansana onyame che ne yadamfo atamfo ne sia no nipa e confusion na sine pa papa bi adwimi ne e ka chon se o ma me papa bi ne ye wo akofo otemato osun yesu si na damfo ne sa akofo nyina chinyansa odema ye se yemfo nyakopon asem se ye papa kan yemfa chin ne abrabo ye chi boni ye mkisen kisosun wose do ni papa no ye boni manon chi ni papa ndie ye fredu ade ni ye nyakopon asem ne kure ne boni chi yemfa ne kure ne yefa ne kure ndie a atamfo bi ne wetuma den wetuma aso ye chi ye nti yemfa nyansa nyakopon asem ne fa nanchi ne ye chi yemfa aso asoden ho because talking come ewusem na wose obeyi odiboyi ochin ne ochin ne ye fri ne na manon hu mu no de money de abesi na nemu che na ye chi san che chi ye menfa so ne hunse atamfo ni bebi ase beya so din na yakopon fu bufo ye beba yesu na dum chi amen
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 na de ehia kesi oni pa bra bom no eh how to move your step and how to plant your step bebi a wutu na ya wodo na ikosi ewo kristo sumu and yema bebre wa bon se nipa ni nyina de akire ube komunu na satan na ahye sade no to win souls for his kingdom because o kristo ni bi enu awa koma pa se wa hunu obi pa wa ma wo usika mpempem ekuta wa firi won sa obetimi ado no ba yesu se se motena me mu na me se motena mu ambe sene bibi ampe me de be ma mo enti no an se wo be kone nchen o se mo be srade bi era mo pe o de be ma mo nti unya ka ko ne nchen ogyefo ne nchen no ogye utum wi a e de na ohia on fama nti watamfo no so ogyefo no gye utum ye no de bibi ma watamfo betima san beje first ne bone na otimti na ma ne beje ye na ese wa firim ogyefo ni hira obetimi de nza begbom ontimi oh ndi se basa na we enemu amu wa ha muti asema amu befa ye adwuma no we do so life we be fresh as sesisi a aha
yes moja asema papa ka no pay me be me ni mi sister na ba ya kuma na ye ka
fakwa no ye
asema na ye ka wa ka no mu ana papa ka na no pay se obi che mi se we na ye mi a mi hunu pe asa mi fa se kan ko wo no
fakwa no ye
fa mi hunu anka sa asa na bibi atobi so na asa mi hu wo so anka sa se mi kwa asoro kwa na medu fie mi nya hu ni pa na na dem ko tie ye no kwa de ne de
and the monk can across any poor wink or one qua. Me mua tenyo. But yeah, or tenyo wouldn't mono.
And Rami, yes, I may bar, sorry, and a pay and ask a baby and a man, so they are a soon, you know. Nasa never be to me, I free me mu. It's me banning in Anna, me and them so meba. Dear Bassman, I come came one, I did buy up a pacana.
When you hood your yaw, dear.
I mean, wouldn't pen them a kuma.
Hallelujah! Wa won sam kase ma urade so ho sa sa ni po daye na osun ya no na abam no ade so esun no na aye dan afire ne so ko no ade so abeya ade so na se bibi yose fase kan wo wu nu ya ehe na wogina eti nipa no ka kire no no waboa na na se wa ha no enso mo de ba ne sa mo nu so no na oye nyame nipa da bi Nyame nipa bia nkreti confusion wo nipa ni nipa ntem da never nyame nya ne sa o ma kwan sa enya bosom som eye nyame som nyame ne do nipa nyina odonde moyefo se de nua be manekan no edo atene nefo opese obi asa kira enye nyame asade nso be kire kire yen de oyeye yen nyame nfo a won eno womo na eye ketuwa bi ono nyame nsem di ohwe nyina sa ohwe adwen sa kire nti na yesu be wuye yesu ame wusi be hu ni oyeye yen but obe wusi yen ye be den ye be nya nkwa ananya sa yen ko mebusam etreye adionon kro proverbs chapter 29 verse 5 osi onipa a odefe defe ne nyonko no osum nanamon fidie onipa odefe defe obi no kansem bi kire no defe defe sem bi we na nipa ne hunu so wo ho wati ase
ka bodin wa ye se na ni pene hu se wo ono wo ho no de fede fo wo se wo no wasum na mode yen wo se wasum oni na mode yen ade ani afidie what is trap ai e ka se trap ade ani afidie hallelujah wo se onipa o defe defe ne nyonko no tieni ye pa se se kristo sum no ade a eye adwuma no yesa adefe defe sem no na o se wa ye defe defe wo no nipa na o yesa no wo sum wo na ide yin fidie idi se me begina ka kire o se ma hunu se we na ye me defe defe wo ekwa me fa so me nya bibia firi wo no hu se me so nya me sa wo me so ma sum wo na fidie unye ye bi obukwa koto wa omu. O ha onko an na befa mu. Na sadia ne nka Kristo som ho. Se Yesu bae no okonkura ne nkrom koka nyame asem ni padi na ti mpem. Yesu anka nkyro bi se obi na ye oda. Ne mo de obeka kyer an se sakira wadwen no so ahini ne ayeden aben. Anaso oba wodomfo nso ayeden afiru enye bone eno na Yesu kan ya wodekwa ne ba ne sen na fedi adafedefesem ana moje eto oje adafedefesem ni wiya wono wonan ebekwa kosi afidie mu yesum na afidie na obi yesum wa afidie obenya ahota a wohwe no Proverbs chapter 29 verse 5 amen amen. Oh, mon Dieu, mami. Allez, mon beau fou, mes gars.
Y'a bien.
Allez, y'a bon, ça me fait Christo, dis-en, mes gars. Et tu dis, y'a même, c'est là, on essaie. Et ma, on croit, mon bine, ne fait des feux. N'a, c'est mon, on cantera, on y est, c'est bien, on campe, on cosso. N'aimons, ou sumo, on a mon, fidier. N'y a, on cosso. N'y a, mimo, non, y'a, on cosso, on ti. A, nous, on va, j'en, we na ye wo obwa wasu wana mo fidie se nipa no se de ebi nimu di adanse ye de sese wo mu ni ade no ebema wahwe ase nti e kristofo bebre da fom omu hu yo mo ye wase da koto radio a eyisu battery se de be a lot of okura ba obetimi atie no afre de wo ye no wa frɛ nyame nipa na nyame nipa na ka de wo ye na kye ne radio no so me se se wonim bi a wo de hwe wo mo se de wo se tie wo ma mo tie tie sansem no hwa ho kye wo mo nem wo mo kye wo papa e ka ho do ego onso no de bi bi obeso bi oboka e so mu ya sum wana mo afidie na de de na wo ko ye de brofo no kra wo ye mo kan brofo no ma me ye a man that flattered his neighbor, spread a net for his feet. Would you go now, sister Betchichiri? Won't you say, say any panel or cast as much as the Bible pastor say, watch a chiro? Watch you? I could in a baby. The brawa banner, but some umu and it daho. Yes, you buy an or canning in a can horse, yammy and in the horse of the day. And a Christosumus adian in him, a dear friend in the one. And ye may be a Christo need to me, ye be, Nanny, just ye need na hocket ticket. Ye persinia means we should I. Debbie. Amen. It's a man in yaw that say a catcher or say we na yo. What soon I feed ye? Wahow. Wasa wo sebre. Amen.
Amen.
Etwa se ye meya dwene mu nyine. Enti machi na wa ba be di no. Sao pedi a tenase. Di se se ye nyame aka so nya de me maka. Nyame asema ka se me di biba. Ne nyi nyame ne kan ya ka jam se no de me ni so. Di nyame aka di so. E be boa wo. Na si wo ye.
Man.
Hallelujah.
Amen.
So bi biara sa die ni bia ba omu no yifri omu di leti fri omu ne enyi obi a na eyo eyo obonsam so wonim no ohunu kura wuhu no jane bra ojifo ne nten beno dono dinasam so fa honto no so o se di obebi sami bia di obesere bia mede bema sana ono so kan e enti no Kristo sum no wanhunu saa ne maya wontimi nkosoro. Amen. Nti o se de o defa defa ne nyonko no wasum ne nai de yi. Obi anka bi wasum ne nai de yi. Bible mu ne kan kansem ne nya de o defa defa ne nyonko no. Wasum ne nai fidie.
Wasum ne nai fidie.
Aha. Ti a defa defa sam na ekoso na munhunu ye no ekoso papa 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 papa. And then the dear Miss Audi, watch your home. Anna,
and you
overcome for Sambio.
Debut,
Ubika, Ubiti,
Debut.
On all the woo whom Epi be a deal, secret woman or no. The old Kenyan or come home who say, why you're powerful. Nippe be and you're powerful, you say, yes. Oh, Huna, dear, oh no, dear, Yami, Ginia, Machelano. It's in what catch us at the bayer, or catch us at Mamuya or the bear day. No, I said, Sumu Nefidi. Amen. Well, some can say, my brother. So, John, I see a one pie. And Simpiera, a foul cry, dear, what here free Nipaho? The Nipa catch it all, dear, one who near would do a commercial suit, the old you are, you know, boo. The can't catch it, rather, said, rather, my pony. I'm a fool so free me. Panicho, Bompire. I said, Rade, Obi Pierre Madden wants so much. And Sim Pierre Matia was a mean Tia Tissimuno. I wanted Sammy Christo on my mobile. Thank you, Jesus. Kasi rase rade wa kuma foforo mame mame adwen foforo ye nipasu dada bia rade yi firi ho amenya foforo ne Amen. Wakomo betim dia do urade ni panyina se de wasem ni shira won se won shiem wa ho den ma won kwana nye won te wonim kwatren ne men e wo Yesu Kristo de mu. Amen.
Amen.